ロケナマン、ウェイトナマン、ネアジー、Thank you。ロケナマン、ウェイトナマン、ネアジー、Thank you.
Yeah, man.
Yeah.
How is it, Majid?
Majid, you sat Majid, na?
Look here, look here.
Yeah, man.
Thank you.
Aisha, Aisha,
Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha,
Aisha, Aisha,
Aisha,
Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha,
Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha,
Look here, look here.
Okay. Yeah, man.
Thank you.
Aisha, Aisha,
Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha